A E I O U. A E I U O. A I E O U. Combinations.
Do what?
Yes, keep it in mind.
E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-U-E-A-I-O-